eno ke moqebelo. Daniso, thabile haholo hobane o ya le bopong le metswalle ya hae. Daniso, o se o itukisitse? Ke hora ya borobedi. Re tlameha ho tsamaya. Salang hantle mme le ntate. Ke tla le bona ha morao. Na o na le thaule
Daniso?
Ee, na o na le segele? Ee, ka jeno ho tjhesa haholo. Re tlameha ho itshireletsa. Le le kharafo le nkgo re tlo nna tefelo haholo.
Achi, ke mo ke re thole le plastiki ke ntho empe haholo.
Daniso,
re tlameha ho etsa ho ho. Re tlameha ho hlokisa lebopo pele re bapana. Jole lebopo le hlokile. Jole re ka bapana.
You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.